mwanya muto n'uburyo
n'uburyo
ego mwanya munini twawuhaye kaho ke cyane wazi umahanga umahanga wabigoye ubanza kwanza kwikugwana kugira ushobe kubaho eh mu Rwanda ego bari barikunda barakunda ivyabo cyambere ni nacyo gituma nibaza ko ubunyi bo bageze kure kuko barakunda ivyabo cyane ego nijo novuga ko nareka barinde bidoga mu ngaha nivyo mu Rwanda nta barundi bavuza yego nta barundi bavuza vraiment kaca wumva ino kuntu bahitinze no mu Rwanda ata murundi ahitinze urumva abari bibaza sinzi ko ndi kunda kubesha ikibazo gihari gusa niko twopambana tukabandanya turirimba nyene rega anjo bizoshika nyene twumvikana ya kukumara igihe kinini ya utakumva abantu barakwibagira bien sûr umva icyo gusaba gukoresha ingufu cyane kugira ntusu ya kandi kubaryamika aho gumu ukora bagume bakumva
Niko imeze kandi niko byamari bari iteka rigeretse kuri ndi kongera kubana nawe nshuti mukunzi wigano bicano kuri ndundi TV nkundira ndaguhe mwaramutse cyanke mwiriwe bivanye na uherereye muri kano kanyo rikure kurikirana rino sanamu nko kusanzwe ubizi cyabanyita Allen the Real ino ni ndundi TV yavyemeye kuzira kuzanya bamwe mu bantu bari kugira icyo bakoze muziki Burundi babandi toba twaribagiye ariko bari kwaragerageza kugaruka ni byiza cyane yuko dufatana kuboko so gufasha ahubwo no gushigikirana kugira twese twerekane ubwiza bw'ibendera ryacu na cyane cyane bano bantu bubatse amateka yitwa Olga, Lorie yakoze byinshi mu gisagara cya Kigali baramuzi numwe mu bigeme bafise ijwi rimeze neza cyane haciye amezi umunani gusa ashize hanze indirimbo yise Show Me itariki 14 zo ku kwezi kwa kabiri umwaka nyene turimo akaba yashize hanze indirimbo yise Fresh hari hakigihe kirekire atari karumvikana no muri amezi umunani hari hakigihe kirekire atari karumvikana muri kano kanya turiko turaganira jewe umwanya mfatira ino sanamu haciye iminsi itanu ino ndirimbo isohotse nkuko ugerageza kubibona hari byinshi byagiye biraba ku baririmbyi ba kera ariko uno munsi tutakimenya nti mbega n'igiki gituma iyo bagarutse umengo ntibumvikana umengo ntibahabwe agaciro nkuko twababona kera hari baririmbyi wa Roots ariko utakibona ni byiza cyane yuko nza ndabakurabira na cane cane bamwe ariko aragerageza kugaruka Olga ndakora mu kije
Yambo cyane.
Umeze neza?
Yego,
meze. Ayo umengo urafise isoni?
Niko meze tu. Ni kawaida yanje.
Ari isoni cyangwa n'ubwitonzi?
Byose biravanganye.
Olga, kubera iki igihe kirekire udasohora umuziki? Ni giki cyakubayeho?
Mwanya muto. N'uburyo.
N'uburyo.
Ariko mu Rwanda bivugwa yuko muri mu bantu bakurikiranwa cyane, binavugwa yuko mwo mwarinjiza amafaranga menshi. Byaca bituma wa mwanya wo kuja kwandika indirimbo z'abandi kugira ngo mujyoshye kahaoke mutara nk'umwanya wo kwandika gwanya
ego umwanya munini twawuhaye kahaoke cyane ego
aha mu buryo nabwo bwaca bwanka gutika ndumva mwinjiza menshi
wazi umahanga wabigoye ubanza kwanza kwikugwana kugira ushobe kubaho
hariyo bimwe mu bintu ngenda ndakurikirana harimo namwe majambo barimbyi bagenda barasohoka bavuga ati ino iwacu turavuza iby'abandi ariko hanze siko biri gatoye ducishirize ko bamwe mu buzima babaye ikigadi byari bimeze gute bitandukanye gute industry ya w'umuziki niyi ngahi wacu bimeze gute ndashaka utuyagira histoire gatoye uko bimeze mu Rwanda
ego barikunda barakunda ivyabo cyambere ni nacyo gituma nibaza ko ubunyi bo bageze kure kuko barakunda ivyabo cyane ego nijo novuga ko nareka barinde bidoga mu ngaha nivyo mu Rwanda nta barundi bavuza yego nta barundi bavuza vraiment kaca wumva ino kuntu bahitinze no mu Rwanda ata murundi ahitinze urumva abari bibaza
Lorie wibaze yuko biva kuki uno munsi umuziki wa kiriya gihe cyanyu mukiri ko murakora wumva Lorie ukumva aba Bashley Diva ukumva bashani Queen hiryo kagenda urumva abakobwa baririmba neza ba Samantha mugo numuntu ukame ngo nabahari nti bari ko barumvikana wibaza yuko byapfiriye hehe gutandukana kiriya gihe
sinzi ko ndi kunda kubesha ikibazo gihari gusa niko twopambana tukabandanya turirimba nyene rega anjo bizoshika nyene twumvikana
ugutakara mu muziki biri muri bimwe mu bintu bituma umuririmbyi yagarutse batamenye yuko yagarutse wibaza yuko nimba batamenye ko yagarutse niki kibituma nuko dakoresha imbuga neza
ya kukumara igihe kinini ya utakumva abantu barakwibagira bien sûr umva icyo gusaba gukoresha ingufu cyane kugira ntusu ya kandi kubaryamika aho gumu ukora bagume bakumva
hariho none hariho akabazo nagize ndivugane Big Fizzo arashobora kumara amezi atandatu umunani Sad barashobora kumara ayo mezi yose adakora mugiye basohoye niba abandi baguma muri circulation ariko kubera ko ibitaka ku bandi baririmbye wibaza yuko baba barahawe umwanya cyane ku masamirize gusumba abandi baririmbye bisigura yuko nkamwe bohava byo tugora kugira ngo turonke abashobora gushika hejuru nkabo
Sinzi kwishura kiba dushobora kwishura.
Cyangwa mwe ntango mvu mu bushiramwe. Media mura yagana abo cyangwa murashaka kuriha promotion kuma media kugira ngo bigende neza cyangwa kuriha promotion byo rimwe ntimwe vyerekwa.
Kuri kote anje navyo ndakora navyo ndakora ngo uvuye ngo ndarishye ngo media ngo kiri no navyo ndakora umva peut-être ngiye yohara abonye ibintu yagarari.
Hari abatari ha promotion mugaba kumvikana. Hari n'abari ha promotion bakumvikana. Navuze yuko wahavuha ale kugira kuvuza mu kiganiro indundi hico ahubwo kari ha media yiwe kugira gitwe itegeko kumuvuza mugaba mugihe harumoze kimwiza kuko nabo ntibemera gutora amahera ya promotion mu gihe ririmba nabye bijya bintu wowe iyo biravye ni vyiza birafise ico bifasha muri rimbe
biramufasha nyene kuko le feu yo kwakumva cyane buri mwanya abantu baraba obligé gukurikirana yego birafasha yego
muri rimbe atabitahura wo mwereka igikutahura kugira ngo nawe bimuhe motivation kugira ngo avuga ati kijya Olga yavuze peut-être rekana gipime nanje wowe ubona yuko bya bifashike ku muririmbyi ndetse no ku muziki wiwe
je nibaza ko umuntu atigurishije ntawuzomugurisha nimba kutubona ko ngabikiri faible gato kugira ngo namenyekane reka ukoresha indi nzira ishobora gupermeta kushobora kugutrasa nibaza ko yo bikora vimatangurane nimwe
ati yo bikora tangurane nimwe muri kano kanya ofisi indirimbo fresh imaze novuga iminsi 5 kano kanya turiko turafatira kino sanamu yasutse tariki 14 ku munsi wa unde abantu bise wabakundana Olga gusohora indirimbo fresh tukacisora kuri rya mose nubwo ubutumwa bugirimo imbere yuko tukumvisha abantu twi rya Olga katari bya bindi bya autotune niki kwa agenda zi Olga ndiko ndavuga ariko abantu bataramwumva fresh ubanzo duho ubutumwa buri muri rya ndirimbo
Ba kugenda isoyo le 14 nivyarahuriranye tu sarahuriranye na nuwayikoze yambwiye ati ntabwo noyigumana umwanya muremure reka tuyisore tu le 14 iyo ari Saint Valentin tuyisore tu nuko byagenze nta nibi kwamba ni urukundo nyene umva birahuriranye nyene bicaba ibintu by'urumva love
okaza gushima rinojwe ucimanuka muri description kugira ngo urabino ndirimbo yitwa fresh n'indirimbo ifise amasana amameze neza cyane biri fresh nkuko nabikubwiye ariko Olga araduha agato y'icyane kugira ngo tubanze twumvirize uko byifashe mu ndirimbo fresh
amaze fresh on the industries my love 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 my love 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 amaze fresh on the industries my love 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 my love love love
nuko yimeza ko nakarefre gusa cyo cyumanuka muri description ariko ni wakunda ino ndirimbo uragerageza ushe ko like comment kugira ngo ugire cyo muterere ni byaba ngombwa ucushinga kugira ngo usangize abandi abari ngaha n'abari hanze y'igihugu ni byiza yuko tukufata umuziki wacu tukawushigikira kugira ngo uve hano ushike ku rundi rugero kuko abo twatanguriye rimwe cyangwa abo twari twaratanze gushika ku iterambere bo bakoresheje internet cyane baradusumba maze ibintu bibandanya biduga cyane ni kweri ki twokwemera gusumbwa nabo twareze cyangwa nabo twigishije burya baravuga ngo igitugo kirakura ntigisumba izosi yamara ubwatsi yo bwumye burakura buravaho kabisa ubundi niko bimeze Olga uri kukora iki kugira ngo abantu basubire kwakira ibikorwa byawe kuko ni ibikorwa biryoshe ariko bitafise promotion bitariko birazunguruka ni gikuri kurategura gukora kugira ngo abantu bakwakire do plus
ngira nkure cyane ahuko ubu sishaka kumara umwanya muremure ntarasohora hama ndushangira iyo strategy wambwiye ko ntayo narinze ngenda ironde ndayikorere ko kugira bishe kugenda neza
ubuze ko atayo warutse hagira amazi kubona bajya baririmbye bakamakomeye bari ko baraca muri za stress ukabona indirimbo yabo irashobora kuvuga nk'inshuro 6 ku munsi indirimbo kujya muri rotation hagiba yarishwe nimba atari we yarishe management cyangwa zijya nzuza ama distribution bo baba babivuganye baga bakariha kubera ko hari inzu zibikora hari inzu ikorana na basatsi b'inkafrikori hari n'izindi zibikora kugira ngo zibandanye zipushinga ibikorwa no kuvuga baremera kugabura nyene niko biba bimeze ariko kandi urafise staff iragushigikira baba ndi ba canke icyo ni kwita management kuko iyo mvuze management na lebo biratandukanye urafise abantu bari nyuma yawe bariko baragufasha gusunika ibikorwa
ego dafise team ya donc Olga Lorie ari abantu bangaya bariko baramfasha mwana afise n'umuntu umwe afasha mu bintu nyene cyo kusora by'amahera ego n'umuntu umwe nyene asha ngo ako
vuze team bagufasha gute kugira ngo
barafasha gupartaja barafasha yene ku bantu va gute bari busa abantu cyane kuguma baraba ba likinga nyene ntego
Nikuvuga urashobora kubashira hamwe n'abafana bawe nico kimwe.
Yego nabafana.
Uko umufana gukunda warakora n'ibisumba ivyo. Olga, uri kukora kiri kugira ngo urunke ya staff wa wundi afise connection hariya ashora kwinjira muri za Blarudi, muri za Econet kugira ngo arabe amasoko. Kuko Olga numwe mu bantu. Of course umuntu amwumvise aravuga ati ni wa mukobwa wijwe. Kuko ndibuka mu biganiro nagiye ndumva hari kimwe mu kiganiro cha kera ukiririmba bicumvikana David Carmel yabajije Sadbati hagati ya Olga na Ashley. Nigihe ukundira umwomwe yaravuze ati ugeregeje kuraba sinovuga ngo nkundo uyu cankuyo kuko Olga kwijwe ni boko Ashley kuri strategy nawe ararenze Olga fise strategy nkiya Ashley vyogera kure rero kugira ngo ugere kure cyane babantu baza kukwereka aho ugomba guca naho ugomba kudodora abo ntibakenewe woza ashaka kugufasha fise uwo mutwe mugakeneye ushiramwe amahera woza umusaba iki yuko yo gukorera iki
no musaba nyine ko anyereke iyo nzira akanyereka aka donc akampa impanuro kanyereke kunokora kugira nshobe kwigera imbere ya ndamukeneye hago cyane ashaka kuboneka yari saho urumva
wavuze ngo baririmbye iyo tugiye muri karaoke biratuma tutaranka umwanya wo kwandika izi wacu nkahamwe bino kino kiza cyo hava COVID-19 urategekanye gusubira muri karaoke canke utegekanya gukora kariya yawe
ndashaka kubivanga kuko unye ni kintu niyemeje ugambere vyarangora gato ko nta nifite n'umuntu afasha muga ubu ndafite umuntu afasha buhoro ansunika umva ntabwo byomvuna cyane ntibimvuna cyane par rapport n'ugambere
hari amakolabo wifuza gukora cyangwa wamye wifuza gukora nihe kolabo ya mbere wifuza gukora
ino ndacaye ko ndayipanga
ariko nihe wifuza nturategekanya kuzikora ariko urazipfuza ukavuga ati sinzova muri career ntazikoze zikolabo ni nkiza
oya ndayifuza nyene muga ndikunda ipanga ndikunda raba fise abantu nyene ndikunda raba
nohe mwige muri karakora ukavuga ati mu byukuri uyu naho bo mubanira uyu mukobwa arabitse bashaka bamuhe promotion inyuma ya Olga kuko Olga arabitse ko je nafashe icemezo tugomba kumushigikira nabandi bakazoboneraho uwundi hanze ya Olga uvuga ati uyu
oya bari korakora cyane ni Natasha na Estanisha tukana abantu baguma bumvwa tuguma tubumva
wewe waza kugira ngo bagume bakumva nawe kujya umuguma mubumva wibaza yuko akenewe ikinyamukuru kuri wewe
gukora
igikenewe
ni gukora nta kindi
ariko nundi wakoze fresh show me nta numuntu yigeze ntibyigeze binavugwa cyane
ya
ni kamwe kugira ngo ukora na visibility niba
ni kamwe ifuko ntabwo nshaka kudesespera inzira cyari ndende
ningikire rero umuntu ari karadukurikirana yo cyasigara asigarana bivuye kuri Olga maybe kumushigikira ushaka kugusupporting inyuma ya YouTube agukurehe ku mazina yahe kugira ngo azaramenye update z'ibintu giye gushikiriza
ego ni kunkurikirana justement kuri Instagram ni Olga Lorie YouTube ni Olga Lorie official na Facebook Olga Naganz ego bagende ba likinge ba commente ba sharinge bagira ibintu byose bishoboka
njye Olga urakoresha page ya Facebook ankoresha account kuri kutokoresha page sivyo biri professionnel
ndavyuko nari ko ndavyumvira cyane cyane nakunda kwisha Instagram Facebook ndaje kugakira
ni byiza cyane yuko ucu bicanga kugira ngo bize biroroha kwera ku fisa Instagram urashobora gupost ikintu kuri Instagram kacekija kuri page ya Facebook ntibigusabe kuzura arinda kuja ariko reka ndagusabe yuko twacha dusigana n'abakunzi bacu urabagirira kapera nk'umunota umwe nturirimbe chorus gusa uririmbe na verse hama Chuba sigara na kamesaji kanyoma jeni wazi yuko nogushimira kukanya kanji kukungina daba gusigiri.
Okay.
Wazi yuko ejo higia ejo ni tukwa kina kugira ngo tuje kuyaga vienshi. Na chane chane mkigani ndundi hicho ni usaba nuhadukuri kina yuko tukwa maturi kumusi wa mbere kuri hajo kiltia. Mirongi mnani numunani ni biche bibiri, mirongi chenda ni chenda, ni bichi chenda, honi hagati mgihugu. Baba ndio wadukuri kina bari hanzi higugu ni wazi tatu akaburungu hajo kiltia, akaburungu ore na ge. Ni kuva igechi saa chumi gushika igechi saa chumi ni mga. Nizari yuko baba ndio wadukuri kina na hose tuzoba duhari kugira ngo Olga azatu yagire vienshi. Ko kandi rekanda gushimira netwa kwikora ko nibaza yuko uzodukundira
cyane gose
yes imana gutiza amagana amafaranga byose mu mahoro ukaba utarakora subscribe bikore nimba majamba gitukura bivanye n'ururimi arimo sabone cyangwa subscribe kora ko gakengerika ningaho kaje kacika gufacilita kuzura nka notification makuru yose aca hano development music sport n'ibindi bige bitandukanye HD inyuma ya kamera